This is Agenda TV, sauti ya mwananchi.
Niko hapa.
Shame on you, neck up to 200.
Actually, I was.